Tuashimye komandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isabira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri kom twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'Ijwi rya Amerika mu karere ka Kisoro muratwumva tankomaze kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora muri Uganda ikaze makuru kuri no mugoroba mbwe gushikirizwa na Joe Diana Nininahaze. Leta y'u Burundi yatangaje ko igisagara cha Bujumbura n'intara ya Cibitoki byugarije n'ikiza cha korera.
Iyo korera ikindi bivako ni sukurike hamwe hamwe tukabora n'amazi meza hamwe twagera gucya amabomba tugasanga amazi ntayo atuza kuvoma iyo tubonye nyine uravye n'amarestora ukaraba n'amakabare.
Uyu ni umunyagihugu mu mikomine Rugombo iri mu ntara ya Cibitoke, iyo ntara iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intambara ikomeye yatanguye ejo kwa Mungu muri groupe ya Bishisha imaze guhitana abagera hafi kuri 40. Muhiga nino ku isi muri Afrika y'Epfo igitigiri cy'abahitanywe n'ikimodoka gitwara essence caturitse kigeze ku bantu 34 barimo 10 barimo bakozi bitahamagara y'abantu muri ico gihugu. Umugabane wa Afrika kandi muri Senegal sentare yaciriye umunyororo w'amezi atandatu abashingamateka babiri baherutse gukubita umukenyezi bamukubitiye mu nama shingamateka. Hidoni Lido yano makuru yose ni mukanyisase mu hafi ya maradio yanyu twafitiye nayagezeho mu y'intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika ndanabipfuriza kandi umwaka mwiza w'ibihumbi 2023 uzobabere uw'amata. Nubu kiyamakuru ya treka tuyahere ku mugabane wa Afrika duhereye muri Afrika y'Epfo aho igitigiri cy'abantu bahitanywe n'ikimodoka gitwara essence caturitse kigeze ku bantu 34 abo barimo 10 barimo bakozi bitaho amagara y'abantu ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Icyo kimodoka cyari gitwaye essence igihe cyafatirwa ku kiraro kigufi bigatuma caka umuriro mu gisagara cya Bosberg. Igihe abajejwe kuzimya umuriro bari mu gikorwa cyo gutabara icyo kimodoka cyaciye giturika nk'uko bitangazwa n'abategetsi bajejwe gutabara mu buryo bwihutirwa. Umuriro wavuye kuri iryo sanganya urasambuye kandi ibitaro byitwa Tambo Memorial Hospital biri ku birometero 100 z'ahabereye iryo sanganya. Bamwe mu bakozi bo muri ibyo bitaro bariko bitegurira gutahuka mu gihe abandi bariko baratonda ku mirimo yabo. Turetse abantu bahasize ubuzima n'abahakomerekeye igice cy'ibyo bitaro kivurirwamo abantu mu buryo bwihutirwa cyarononekaye cyane nk'uko bitangazwa n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Joe Fahla. Abantu bashika 321 barakomeretse batwarwa muri ibyo bitaro mu gihe abandi batwawe mu bindi bitaro byo mu gisagara cya Johannesburg. Mu bandi bantu bakomeretse harimo abanyagihugu bari baje kuraba iryo sanganya.
Frederic Nkundikije urakenuye tuve ngaho muri Afrika y'Epfo tuja muri Senegal aho sentare yaciriye abadepite babiri mu nyororo w'amezi atandatu umwe umwe wese bazira ko bakubitiye mugenzi wabo w'umupfasoni mu nama nshingamateka. Thomas Kamirindi wakubiswe ninde hanyuma yaziziki.
Itariki ya mbere y'ukwezi gushize inteko ishinga amategeko ya Senegal yari mu mpaka ku ngengo y'imari ya leta. Depite Ami Ndiaye ya Nyibi wo mu ishyaka rya Perezida Macky Sall ryitwa Benobok Yakar yanenze ibitekerezo bya mugenzi we Massata Samb wo mu ishyaka ritavuga rumwe na guverinoma ryitwa PUR. Uyu byaramurakaje asanga Ndiaye Nyibi wari utwite aho yari yicaye maze amukubita urushyi. Ndiaye Nyibi nawe yafashe intebe arayimutera. Undi mudepite Amadou Niang nawe wo mu ishyaka PUR yafashe Ndiaye Nyibi amukubita hasi aramutse kamera inteko ishinga amategeko ihinduka kaduruvayo kandi byose byahitaga kuri television maze bikubita inkuba mu baturage. Uyu munsi rero urukiko rwakatiye igifungo cy'amezi atandatu ba depite Massata Samb na Amadou Niang buri wese n'impoza marira y'amafaranga miliyoni 5 y'amasefa ni nk'amadolari 11,960 buri wese bagomba guha depute kazi Ami Ndiaye Nyibi.
Thomas ucubandaniriza kuyuburusiya na Ukraine aho Burusiya bwaraye burungitse utudege tw'intambara tutagira abadereva drone mu gifaransa utwo tudege turituritsa kandi twari twinshi cyane twiturikirije ku murwa mukuru wa Ukraine Kiev.
Byari ijoro rya gatatu ryikurikiranyije Uburusiya burasa urubura rw'ibisasu bya missile na za drone muri Ukraine. Ukraine ivuga ko Uburusiya bwaraye burashe drone byibura 40 Kiev ubwaho honyine gusa mu ijoro rya cyeye, ariko nanone ikemeza ko zose nayo yazirasiye mu kirere zishwanyagurika zitaragera ku butaka. Meya wa Kiev Vitali Klitschko yatangaje ko umuntu umwe umusore w'imyaka 19 yabikomerekeyemo azize ibimanyu byimwe muri izo drone byamugwiririye, ubu ari mu bitaro. Klitschko avuga kandi ko ibindi bimanyu bya za drone zindi byangije ibikorwa remezo by'amashanyarazi mu murwa mukuru, ariko ko barimo babisana. Kuva mu kwezi kwa 10 gushize Uburusiya bwibasiye cyane cyane ibigo bitanga umuriro n'amazi, Ukraine ibyita iterabwoba rigamije guhungabanya abaturage muri iki gihe cy'ubutita. Usibye Kiev, Uburusiya bwarashe za drone, missile n'ibindi bisasu biremereye no mu bindi bice bitandukanye bya Ukraine, byakomerekeje abantu 5 mu mujyi wa Kherson mu majyepfo y'igihugu nk'uko guverineri waho Yaroslav Yanushevich yabitangaje.
Thomas urakenuye turaza kongera handi hato tubwira ibyakorera yadutse muri Malawi, ariko imbere yaho mugezi wacu Frederic Nkundikije aradushikana muri Tunisia aho imodoka n'amabisi bitwara abantu n'ibintu ku murwa mukuru Tunisia bitakoze, nyuma yaho abakozi bakorera muri ibyo bisata bagarije akazi aradusigurira igituma bagiye muri yegeregere.
Abo bakozi bavuga ko batararonswa imishahara n'utundi duhembo bafitiwe iryo hagarika ry'akazi iri mu bintu byerekana ikibazo cy'ubukene bw'amafaranga kirangwa mu masosiyete y'abigenga ageze ahamanuka. Ni mu gihe na leta ya Perezida Kais Saida iri mu bukene ntangere bw'amafaranga. Ishyirahamwe ry'abakozi yatunganije iyo myerekano ririko ryamiriza imishahara hamwe n'utundi duhembo bitaratangwa nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi waryo Hayat Chamturi. Iryo shyirahamwe rihurikiwemo n'abakozi umuliyoni yatanze uburenganzira bwo kugaragariza akazi mu gihe cy'iminsi ibiri mu bisata byo gutwara abantu n'ibintu mu kirere ku butaka hamwe no mu bihari mu ntumbero yo kwiyamiriza leta barega ko ititayeho amashyirahamwe yigenga.
Frederic Nkundikije, leta ya Botswana yasohoye umutahe wo guhagarika Ian Khama yahoze ari umukuru w'igihugu uwo yagirizwa kuba atunze ibigwanisho bicira umuriro mu buryo butemewe n'amategeko. Turacari kumwe na Frederic Nkundikije.
Wahoze ari Perezida Khama muri iki gihe aba mu gihugu cya Afurika y'Epfo arahakana ivyo birego yagirizwa nk'uko bitangazwa n'umushikiri w'amanza amuburanira. Ivyo vyaha yagirizwa vyashikirijwe mu kwezi kwa kane mwaka uheze. Sentare mu gihugu cya Botswana yasohoye umutahe wo kumuhagarika kw'igenekezo rya 29 y'ukwezi kwa 12 kurangiye. Yamara gushika ubu ntararenguka imbere ya sentare. Haraheze igihe kingana n'umwaka Khama agiye kuba muri Afurika y'Epfo. Ni nyuma yaho atanguriye icuka kibi hagati yiwe na Perezida Mokgweetsi Masisi yari yitoreye ubwiwe ngo abe ariwe amusubirira. Khama avuga ko atacahana kimwe yakoze ko umugambi wo kumwagiriza ivyaha no kumuhagarika biri mu ntumbero ya Perezida Masisi yo kumudodobereza muri iki gihe amatora atekanijwe mu 2024 yegereje.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacabandanya n'amakuru y'ijyanino ku isi ya nkuru yakorera muri Malawi na ina bimereye handi hato amashure yambugaye muri ico gihugu ca Malawi kwera ico kiza. Thomas Kamirindi nivyagarutse kutubwira.
Amashuri yagombaga gutangira ejo kuwa kabiri nyuma y'ikiruhuko cy'ubunani muri Malawi, ariko guverinoma yafashe icyemezo cyo kuyafunga kugera igihe izatangira indi tariki yo gutangira, by'umwihariko mu mijyi ibiri minini y'igihugu, Lilongwe umurwa mukuru wa politiki na Blantyre umurwa mukuru w'ubukungu. Korera yatangiye mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize muri Malawi, kugeza ubu imaze guhitana abantu bagera kuri 600 naho abayanduye bararenga 18,000 kandi riyongera cyane muri iyi minsi nk'uko Minisitiri w'Ubuzima umutegarugori Kumbize Chiponda abisobanura mu itangazo yashyize ahagaragara. Si Malawi yonyine ariko irimo korera, OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ivuga ko byibura ibihugu 30 ku isi bifite iyo ndwara kuva mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2022. None leta y'u Burundi nayo yatangaje ko kolera naho ihari.
Thomas Kamirindi urakoze ivyo leta y'u Burundi yatangaje n'abanyagihugu badi mu burere bwugarijwe na kolera. Turaza kubashikiriza mu cica kabiri cano makuru, ariko imbere yuko tukibashikiriza tubanze dushimira abaheje kutubwira makuru agezwe hirya nino ku isi. Mwabumvise yari Thomas Kamirindi na Frederic Nkundikije, ayo batubwire n'ayandi bashobora kuya mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresse yacu ya YouTube, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigashi. Hayo mu karere k'ibiyaga binini tuyugururira mu gisata c'amagara y'abantu mu gihugu c'u Burundi. Leta y'ico gihugu imaze kwemeza ko mu rwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ugeramiwe n'ikiza c'ingwara ya kolera mu ntara ya Cibitoke, naho nyene ico kiza c'iribonekezayo. Mugenzi wacu rero Jubilika Neza akora mu biro vyacu Nairobi muri Kenya yaduteguriye inkuru irambuye.
Mwitangazwa soho ya kuru wimana mwijoro ni umu chikanganji wa magalaya banu mwurundi muganga sivinze imana yeme zaku wingwara ya korela ifatwa nikiza mkarele kuvuzi kumuburaru kovumu kwa mkuru utunzi Bujumbura no hagati mwuricho gisagara kumurango umfaso ni alikumwe na bandi bakozi umu chikanganji bugiwe abajiedu nuwaru abakore ya buchake bakuakuja Burundi hamwe nuseru kila ikisata chao ni chita magalaya banu MS ladibidi we mwizone kinama mwuriko mine na hangwa mwuraru kovgicho gisagara kuida abida kubinu zifashe.
Kwigenekerezo rya 30 kigarama umwaka w'ibihumbi 2022, ivuriro ryo mu Kinama ryitwa Michel mu karere k'ubuvuzi k'ubaruko bw'igisagara cha Bujumbura ryarakiriye abantu 9 bafite ibimenyetso by'ikiza cha kolera. Bukeye igenekerezo rya 31 hariyongeye ko abagwayi babiri. Twamenyesha kandi ko hari uwundi murwayi yabonetse ku ibarabara rya 20 ina 28 muri zone ya Buyenzi akaba yanduye avuye gusuhuza umwe mu bagwayi bo mu Kinama. Ibipimo byakozwe byagaragaje ko abo bantu bagwaye koko ikiza cha kolera. Kuri uyu munsi igenekezo rya mbere nzero umwaka w'ibihumbi 2023, icegeranyo dufise cy'abagwariye mu kigo kivura kolera mu bitaro Prince Regent Charles bakaba ari abantu 5, indwi nabo bakaba bakize batashe mu mihani wabo. Turatangaje rero ko ikiza cha kolera cateye mu burere bw'ubuvuzi bw'uburaruko no hagati mu gisagara cha Bujumbura.
Kugumushikanganje nza imana imvura y'umurengera imaze iminsi igwe Bujumbura igatuma ubwiherero mu mazu menshi bwuzura bugasebura niyo yatumye ico kiza.
Twagira tumenyeshe ko iki kiza cateye bivuye hanini kuvura nyinshi yaguye mu gisagara cha Bujumbura n'imicungararo yacu mu ndwi yo kuva igenekerezo rya 2026 gushika igenekerezo rya 31 kigarama umwaka w'ibihumbi 2022, yatumye haba imyuzurira mu mazu maze utuzu twa surwumwe tukuzura.
Bamwe mu banyagihugu b'i Bujumbura baganiriye n'ijwi rya Amerika ariko batashimye ko umwidondoro n'amajwi yabo bije habona, batubwiye yuko hari abantu babiri bashobora kuba barahitanywe n'iyo ngwara. Abo mu Kinama batumenyesheje yuko amaze kwandura muri rusangi ari 17. Turetse Bujumbura no muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke haravugwa kolera. Abangamiwe kurusha handi muri iyo ntara y'uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi ni mu gace ka Mparambo ya mbere. Abanyagihugu baho baganiriye n'ijwi rya Amerika batubwiye ko hanini ubukene bw'amazi ariyo ntandaro y'iyo ngwara. Bavoma amazi y'uruzi Nyakagunda bakayakoresha mu kwikenura mu mirimo yose.
Iyo korera ikindi bivako ni sukurike hamwe hamwe tukabura n'amazi meza hamwe twagera ku cy'amabomba tugasanga amazi ntayo. Tuza kuvoma ivyo tubonye nyene uravye n'amarestora karaba n'amakabare kutara n'ibivide bitameze neza.
Ayo mazi yandi ya Nyakagunda benshi ntabwo twoca tugira umwanya wo kubanza kuyateka, kuko aho yateretse umwana araza akaca hita yora akanywa utararinda kuyateka, kandi nta nubwo nokwemeza ko benshi barinda kuyateka. je rero ndumva ko kenshi kunze guturuka kukubera ko tubura amazi.
Joyce Manirakiza n'umukuru w'umutumba wa Mparambo ya mbere avuga ko ariko akorwa isekeza mu banyagihugu kugira amenye uko bitwara ikisuku n'utuzutwasurwumwe.
Bivanye nuko usanga mu bene gihugu nubwo tubahimiriza kuyateka bivanye n'ubukene usanga bamwe bayanguko nyene ugasanga kubaheza kuyateka ugasanga ntabyo bakora. Twarakoresheje ingufu zidasanzwe, turakoresha ihimiriza ryo kwigisha isuku n'isukura bijyanye n'utuzu twasuguma n'uko dukoresha ico tugenewe, twongera turigisha abene gihugu gukoresha amazi abanje kuyateka. Turetse n'ico twarafashijwe n'aba baganga batagira imbibe babita Medecins Sans Frontières, barafashije cyane mwihimiriza, barakoresha ingufu zidasanzwe na Croix Rouge yongera fasha mu kuturonsa amazi kugira ngo iryo suku ikwire mu bene gihugu baronka amazi yo kunywa meza.
Mani ya kiza twara Mparambo ya mbere yahamagariye ya gisata kijejwe gutanga amazi kwitwararika cyane.
Dusaba leta yuko tutokwama kwibuka kubogora twamaze gusesa yuko kwitwararika abene gihugu turonsa amazi meza, na cyane cyane nkarari nk'ishyirahamwe rya Regideso nikikutagashe kugira ngo amazi yame mu bene gihugu.
Muri zindwizibirizi heze y'abantu bagera kuri 15 ni bamaze kwakirwa mu kigo kijejwe kuvura korera mu Rugombo nk'uko abajejwe intwaro bavyemereje ujya Amerika. Mugabo aho ubushikanganji ntiburavuga ko iyo ngwara ifatwa nk'ikiza. Mu Burundi uko umwaka utashe atari hake mu gihugu cyane cyane mu bisagara bibamo abantu benshi harakunda kwaduka ingwara ya korera. Eloje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Eloje uri kaneza turagukengurukiye kuri iyo nkuru. Nari nabice rero ku masonga nkitangura, intambara ikomeye irabrandanye hagati y'abarwanyi ba M23 n'ingabo za Congo FRDC mu mfunyapfunyo ni muri groupement ya Bishisha mu duce twabwiza na Kitogo, aho intambara yakaze cyane yatanguye ejo kwa Mungu. Mukanye navuganye na mgenzanje Jimmy Shukrani, ndamubaza uko biriwe.
Bo muri aya matatu vugana igitirigari cya Congo FARDC cyatangaje ko cyabashije kwica abarwanyi b'umutwe wa 23 bagera kuri 25, ariko ku ruhande rwa 23 bo bagahakana bavuga yuko nta barwanyi babo bigeze bapfa, ko ahubwo 23 ariyo yishe abasirikare bagera kuri 12 b'ingabo za Congo FARDC. Kuko muri iyo mirwano 23 yo ku ruhande rwayitangaje yuko hariho abarwanyi bagera ku 8 bafashwe baturutse mu mitwe ya Pariko, FDLR, APCLS ndetse na Nyatura. 23 yo Diane igatangaza yuko itarwana na FARDC gusa, ahubwo ko ikomeje kugenda irwana n'indi mitwe yitwaje intwari ikorera muri utwo duce, kuko kubyerekeranye abarwanyi babaguye muri iyo mirwano kuri uyu guturuka mu gitondo cya kare cyo kuri uwa mbere, igisirikare cya Congo cyari cyatangaje yuko cyishemo n'umuzungu byakekwaga yuko nayo yafashaga M23, ariko ubwo navuganye n'umuvugizi wa M23 bya politiki yambwiye ko uwo muzungu waguye mu mirwano ari mu mesenere wari uri ku ruhande rw'ingabo za Congo FARDC. Lawrence Kanyika akavuga yuko FARDC ikomeje kugenda ikoresha inzira zose zishoboka kugira ngo ibashe kurwanya 23, nubwo ku bijyanye n'iby'umuvugizi wa 23 bitarimo guhira FARDC. Ariko ku ruhande rwa FARDC yo yavuze ko ihagaze neza, ko navuganye na Mjiki Kayiko umuvugizi wa FARDC hano muri Kivu ya Ruguru, nawambwira yuko ingabo za Congo FARDC arizo zikomeje kugaba ibitero ku barwanyi ba 23 mu duce twa Sheferi ya Bwito, aho ni muri gupema ya Bishusha muri teritwari ya Luxembourg.
Hanyuma abagwanyi ba M23 baratubwiye ko bavugwa ko ari 25 baguye ku rugamba aba FARDC 8, abanyagihugu bo hari abo baramenyekana bamaze guhitanwa n'izo ngwano zongeye kwaduka.
Ku banyagihugu nabashije kuvugana n'umuyobozi wa sosiyete sivile muri Sheferi ya Bishusha, nariho harimo muri icyo duce twa Bwisha, Bwito, mbetena n'umugi muto wa Bwiza uri mu birometero bigera muri bitanu n'umugi muto wa Gicanga muri territoire ya Masisi. Umuvugizi wa sosiyete igira amubwiye yuko hari abaturage bagera kuri batanu baguye muri iyo mirwano, ariko ibigaragara ni uko abenshi bahunze cyane cyane agaturiye uduce twa Bwiza n'uduce twa Gicanga bahunze, bamwe berekeza muri za Mweso, abandi berekeza mu migi mitoya ya Burungu, aho ngaho ni muri shoferi ya Bashali ku ruhande rwa teritwari ya Masisi. Ubu tuvugana ahantu ndi na ahantu hari impunzi nyinshi, kuko hari abaturiye uduce twa Gicanga bafite amazu hano mu mujyi wa Goma, bamaze kwitekera hano mu mujyi wa Goma, batubwiye yuko imirwano kugeza no muri amasaha igikomeje iyo ngiyo, ubwo bo bakaba bahisemo kuza hano mu mujyi wa Goma bahungiye imirwano, kuko barimo baratinya ibisasu binini, imbunda n'ibindi ntoya zirimo kumvikana muri icyo duce, cyane cyane ko bafite ubwoba ko wenda umunsi umunota ku wundi M23 zishobora kwinjira muri Gicanga, so bikaba byazana umutekano muke ndetse n'ibibazo byinshi muri utwo duce, bo bakaba bahisemo guhunga berekeza hano mu mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Sake Gihanga.
Urande barara igira hirya ariko mata ere gwa kwiri ahantu hose niki guhinyegera ariko abanyabugondera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngose kase
ngo jewe ndubibugo
yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ngusuko nabona ko urumunyabugo neza turi wambaye nkabo uravuga nabo ururimi rw'iwacu
kabira simuhumuruka mana
shofe wenda bona shakuru wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo ndiye bugo
wiki nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kundi ya pa shofe twigende kombo taxi yaje. Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taxi natonesha kwamba batu ba kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola.
Nuko rero Kombo taxi ni misi yose ya gatandatu ni ya mungi gicisa 12 n'iminota 10 ku masaha yo kumugoroba ku ijwi rya Amerika. Ushatubandanya n'amakuru tubasigaraniye, wahoze ari Papa Benedigito wa 16 aherutse gushengera ku myaka 95 azoshingurwa na iteka ku munsi wa kane w'inondwi, ikiziga ciwe kiri muri Cathedral yitiriwe umweranda Petero i Vaticano, aho batandukanye baja batanguye kuja kumwunamira. Uzima bwa Papa Benedigito wa 16 none bwaranzwe n'iki, yari umuntu ki? Mugenzi wacu Temisokle Mutijima arabitubwira muri ino nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika mu Cyongereza akayiduhindurira mu Kinyarwanda.
Leta ya Vatikani ivuga ko kuva kuri uyu wa mbere yuko ashyingurwa, umubiri w'uyu wahoze ari Papa uza kuburuhukiye muri bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero. Ku wa kane w'iki cyumweru kije, Papa Francisco azamusomera misa yo kumushyingura ku rubuga rwitiriwe Mutagatifu Petero. Ubwo yatunguraga isi yose mu 2013 agatangaza ko yeguye, Benedigito yavuze ko atagifite imbaraga zaba iz'umubiri n'izo mu mutwe ku buryo yabasha kuzuza inshingano nka Papa. Kuva wagiriye mu kiruhuko cy'izabukuru ntiyakunze kugaragara mu ruhame. Imyaka ya nyuma y'ubuzima bwe yayihariye umwiherero n'isengesho aho yabaga mu kigo cy'abihaye Imana cya Vatikani. Mu ibaruwa yo mu 2018 yandikiye ikinyamakuru Corriere della Sera cyo mu Butaliyani, yasobanuye uburyo imbaraga ze z'umubiri zigenda zigabanuka cyane. Avuga ko ari imbere mu rugendo rwerekeza imuhira. Papa Benedigito, amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Joseph Ratzinger, yavutse mu mwaka w'1927 Immaculatam Inn mu Budage. imyaka ye y'ubuto yayimaze mu gace ko mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'Ubudage hafi n'umupaka icyo gihugu gihana na Autriche. Yinjiye mu iseminari umwaka umwe mbere y'uko intambara ya kabiri y'isi itangira, ndetse yaje no kwinjizwa mu gisirikare cy'Ubudage aho yakoze mu ishami ryari rishinzwe guhangana n'indege z'umwanzi mbere yo gutoroka igisirikare mu minsi ya nyuma y'iyo ntambara. Yahise asubira gukomeza amasomo ye y'iyobokamana hanyuma mu 1951 ahabwa ubupadiri. Nyuma y'imyaka yamaze akora nk'umwarimu ari n'umujyanama w'inama ya kabiri ya Vatikani mu 1977, Papa Paul wa gatandatu yagennye Ratzinger nk'umwepisikopi wa Munich na Freising, ndetse nyuma za no kumugira kardinali. Ratzinger yamaze imyaka 20 ari umukuru w'ishami rikomeye rishinzwe amahame y'ukwemera Vatikani, kandi yari inshuti ya hafi n'umujyanama wa Papa Yohani Paulo wa kabiri. Mu kwa kane kw'2005 yayoboye misa yo gushyingura Yohani Paulo wa kabiri, ndetse muri uko kwezi aza gutorerwa kuba umushumba wa Kiliziya Gatulika wa 2065. Igihe cye cy'ubuyobozi nka papa cyaranzwe n'ibibazo bishingiye ku mahano yo gusambanya abana yavugwaga kuri bamwe mu bayobozi ba Kiliziya. Ibyo byari byaratangiye kugaragara ku buyobozi bwo yasimbuye. Igisubizo cye kuri ibyo bibazo cyabayemo kwirukana abapadiri no gusura kanasaba imbabazi abagizweho ingaruka n'ayo mahano. Raporo yasohotse mu kwa mbere k'umwaka w'2022 dusoje yamushinje kunanirwa kugira icyo akora ku bibazo nk'ibyo bine ubwo yari umwepisikopi wa Munich. Mu ibaruwa yashyizwe ahagaragara na Leta ya Vatikani, Papa Benedigito yemeye ibyo yise amakosa mu gukemura ibirego by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Aha yavuze ko icyo ashoboye gukora gusa ari ukugaragariza abagizweho ingaruka n'ayo mahano ko atewe ikimwaro cyinshi, agahinda kenshi n'ibyababayeho, kandi abasabye imbabazi abikuye ku mutima. Mu 2006, ijambo Papa Benedigito yavugiye i Regensburg ryakuruye imyigaragambyo ku bo mu idini ya Isilamu hirya no hino ku isi. Mu ijambo rye yasubiyemo amagambo uwahoze ari umwami w'abami w'ubwami bwa Byzantine yigeze kuvuga bamwe mu bayisilamu bafata nk'ayibasira idini yabo. Mu 2013, umukozi we wo mu rugo yahamijwe icyaha cyo gusohora inyandiko zikomeye kandi zibanga mu byumba bya papa no kuziha abanyamakuru. Ubwo Benedigito yajyaga mu kiruhuko cy'izabukuru, Bwana Brennan Purcell, umwe mu banditsi ibitabo bivuga ku buzima bw'uyu mupapa, yabwiye Ijwi rya Amerika ko azibukwa cyane nk'umwarimu. Yagize ati, umurage we nka papa uzakomeza kugaragara mu nyandiko ze hejuru ya byose muri katesheze, mu mabaruwa yagiye yandika, ndetse no mu nyandiko nyinshi zitandukanye. Hanyuma rero ku bantu bakunda gusoma gusa ibiri kuri interineti, bashobora kwibonera uburyo uyu mugabo yatanze umusanzu ukomeye ku nyigisho za Kiliziya. Padiri Thomas Rees wo kuri kaminuza ya Georgetown muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko Benedigito yari afite ibitekerezo bikomeye ku mahame, amavugurura n'imigenzo bya Kiliziya, ndetse ko atatinyaga gukurikirana abapadiri n'abandi bihaye Imana batemeranyaga nawe, akenshi agerageza kubacecekesha.
Tushimire mugenzi wacu Temistocle Mutijima kuri iyo nkuru rero ahejeje kudusomera. Tunabibutsa ko Papa Benedigito wa 16 azoshingurwa ku munsi wa kane w'inondwi. Bizaba bibaye ubwa mbere mu mateka ya Ekleziya Katolika umupapa ashingura uyundi, ubusanzwe bikorwa n'umukuru mu ba cardinal. Ni ngaha rero duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Kuri mikoma ikumi na Jewe Diane ni nahazwe muhinga bw'ivyuma, nshimiye abo twakoranye Aloise Bigirimana na Ingenieur Zenebu. Twemi ku izina ry'abagenzi bacu twongeye kuwipfuriza umwaka mwiza tudasize inyuma. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yaraduhagarikiye, mugire umugoroba mwiza n'intango nziza z'umwaka.